Hey, other for general press, a video in a video, a bebo, and then somebody just short video, a bro. Na sadie we a home remedy, we a simple baby, a ubi, a ubi to me, a yebi. A dear bako pe, and a wuhia, a ye body, boyfriend, a habine. Boyfriend, a habine, yes, boyfriend, a habine, and a wuhia. And one of us will be pe, boyfriend, a habine, dry one, no. Dry ones and do be a ube to me be a na wasisa. Mechro na mbia machro yale kra ebesa. Yale kra ebe buwao. Inti nyambo tene fye video no. Ne like, share na unu ya bi nso nsa enkebi. Kope bofre ahabanya. Dudu be a ube nye be a ube to me asisa. Bofre ahabanya dry ones no. Na wasisa. Odi bedru fia. Kukuro hon kama kama. Yes. Okokoro ho wiafa ensuo sija so ensuo hie mansuo ni ho ensuo ni ho nya hihihi pa ensuo ni nya hi te se de o de beno a o de betutu akoko ho no so ate ase aha mansuo ni nya hihihi o wiya hwi ensuo na wano ano egu aduro ni ho ne kataso si ho kataso si ho ma enoa enju ube hon se edro no abem so hon we me noa nsio no wie ena me hwie gu so na me kata so so hwa ena edro no abem no afei tie obi oho a wose oho a na ne bo eye ne ya chest pain obi oho a na kuma eye ne ya obi oho a liver yes the biawti pains obi oho beti pains asa wakuma no etwon asa wo bo chest pain eya wea obi wo ho a ose ne moja so ate obi wo ho a ontumi enidi obi a ne moja so ate obi a wontimi ne di wodi aduane kakra bi na ne yem atim odi aduane kakra bi na ne yem asi yesa adie we bi na enom obenom no anopa awia ene anwumre anopa awia ne anwumre at least obetima nom half cup o half cup no betima nom anopa anopa de ye no sori a onom a ma wodi anenye ready nom ansa na wodidi at least betima nom be 10 minutes to ahwe hawa wa ho woden tie na wae den wodidi ne mu didi a mesrew didi ye na draw we na obenom no ebe ma wodidi pa obi o ho ada bia wato draw ato na wontimi ne di e na wae sei a draw aba e dia ma entity sena wo tobanku 5 cedis sa wo no modru ya wo ko tobanku a mr to 10 cedis nya sa be kasa banku ru an wo sisi wo omo mudi gobe 10 cedis no onso wo kwa fa 20 cedis because edru no ebe ma wodidi yes edru no be ma wodidi odofo sa edru we ye edru bi a eye ejuma pa eye ejuma pa eye bofre ahaban yes bofre ahaban share video no na wunua bi nso nsa enka bi se drewi oba wo be ma wo bia timinom oba wo be ma wo bia timinom wo abofra bi kra wo ho na wanyini kakra abofra na ye basabasa wontimi ni di ase da bia no wo hu ni ye a mane se drewi bi enom na hwese abofra no nimpom ebisisi ne ho so panin bi wo ho no mo a ono nso the same thing ontimini di debia se ni pedua no asesa ene ade statement na se draw we bi nyade enom ebeboa wo ama wakuma na eye wo ya wakuma na etwe wo no eye moja no ntimini afuru sane yie moja ne ntimini afuru sane yie se draw we ya obedom eye bofra ha ban no usoki na wo nom a wo de hot water ena ebe soki nso hie na wo de asoki e de asi ho na edru na abegina ensuo ni mo so ho aha na wa start anono ebe yi fi biela ewo ni padua ni mu afi ama wontine ni mu atumi asane sane kama na onso watumi enya wapomudin yes otumi enya wapomudin odofo share video no like it na wonu ya bi nso enka bi sa won follow me YouTube channel na mesrew pe me ba yo me YouTube channel no ewo ho no mu yes na e follow YouTube no nenya e honso ene mapane bi efriho meda obi bi ase ene edai babia obi a